Molweni, ngusive kwakhona. Siqhubekeka ngokuthabatha. Namhlanje sizokwenza imizekelo engathi inzinyana. Masiqaliseni. Lungisani izixhobo zenu. Sino 33,220. Kuye sizothabatha u 399. Kuzofuneka siqale ngalamanani apha phezulu. La sithabatha kuwo la manani alapha ezantsi. Uba inani elipha phezulu lisezantsi kweli sithabatha ngalo, kuzofuneke siboleke kwamanye amanani. U-0 ungaphantsi kuka-9. Loo nto ithetha bazofuneke siboleke u-1 pha ku-2. U-2 upheleshiyeka engu-1, u-0 wethu uzawuba ngu-10. U-1 ungaphantsi kuka-9. Kuzofuneke siboleke kulaa 2 ulandelayo. Sizophela sishiyeka no-1 phana. U-1 wethu uzophela engu-11 ke ngoku. U-1 ungaphantsi kuka-3. Kuzofuneke siboleke kulaa 3. Sishiyeka no-2 phana. U-1 wethu uphela engu-11. Sesigqibile ke ngoku. Singaqalisa uthabatha. U-10 uthabathe u-9 uza kunika u-1. U-11 uthabathe u-9 uza kunika u-2. U-11 uthabathe u-3 uza kunika u-8. Akho nto yothabatha emva koko, singabeka u-2 no-3 wethu ezantsi. Loo nto ithetha uba impendulo yethu ngu-32,821. Mna ndithanda ukuboleka kuqala phambi koba ndithabathe. Masithi sino-25,633. Kuye sizothabatha u-578. Siboleka u-1, sizokwazi ukwenza u-13. La 3 uzophela eshiyeka engu-2. Ngoku u-2 ungaphantsi kuka-7. Sizoboleka phaa kula 6, sizokwenza u-12. Siphela sishiyeka no-5 phana. Ingathi sigqibile, singathabatha ke ngoku. U-13 xa uthabatha u-8 kuyo, usinika u-5. U-12 xa uthabatha u-7, uzasinika u-5. U-5 xa uthabatha u-5, uzasinika u-0. U-2 no-5 wethu bangahla bona. Impendulo yethu iphela ingu-25,055. Masenzeni omnye umzekelo. Masithi ndino-37,002. Kuye ndizawuthabatha u-155. Lo 2 ungaphantsi kuka-5. Kodwa sino-0 ababini. Loo nto ithetha uba kuzawufuneke ndiboleke u-700. Xa ndiboleka u-1 kulo 700, ndizophela ndishiyeka no-699. Ngoku singathabatha. U-12 uthabathe u-5 ngu-7. U-9 uthabathe u-5 ngu-4. U-9 uthabathe u-1 ngu-8. Akho nto yothabatha ku-3 no-6, singaveske sibahlise bona. Impendulo yethu iphela ingu-36,847. Masenzeni umzekelo wokugqibela. Masithi sino-3,201. Kuye sizothabatha u-502. Kuzofuneka siboleke sizokwazi ukwenza u-1 wethu abe ngu-11. Kuzofuneka siboleke u-20. Kulo 20 sizawuthatha u-1 siphele simshiya engu-19. U-1 wethu ngoku uzaba ngu-11. U-1 ungaphantsi kuka-5. Loo nto ithetha bazawufuneka siboleke phaa ku-3 sizokwazi ukwenza u-1 wethu u-11. Sizophela sishiyeka no-2 phaa. Ngoku singathabatha. U-11 uthabathe u-2 ngu-9. U-9 uthabathe u-0 ngu-9. U-11 uthabathe u-5 ngu-6. U-2 wethu yena singamhlisa njengbenjalo. Siphela sishiyeka no-2,699. Kubalulekile uba niyiqonde le nto ndiyenzileyo apha namhlanje. Uba niyiqonde, ndicela nibuyele umva niphinde niyibukele.